Amagolo, Nagi, Kibiliwa to Mr. Rakgare. I'm the administrator at your college. College here on Ibiliwa Institute for Labor and Employment Studies. I think, first of all, we must appreciate and congratulate your leadership. Gore be ba tsere matsapa le go bona the need to establish the institute of this magnitude. Go batla le ba lebogela thata ba ga rona leadership ya ga mema mogwera le ba tsamaisa le bona. Kolomo, it's a huge milestone. I'm saying this because yaka Chena Bua Kandele. ILES is the only labor institute mo Botswana. Ga gona union epe other than BOPEU e na le thulaganyo ya mohuta one o ne o re buang ka one. Me khonale makalana a o kameting ditirelo di pega tse leng gore o tota ba ka nya go di offer botse ba ile gore ke ba education and training providers khonale mo go teng ke gone Botswana BQA Botswana Qualifications Authority. Now, Botswana Qualifications Authority, ke bone ba ile gore ba ne tse boikarabelo ke puso gore ope hela mo lefatsheng la Botswana o na le maikaelelo a go dira dithuto or training e be ile gore ya o hitile ka bone gore ba kgone go sekaseka gore a mme gone motho ene o o na le capacity ya go tsamaisa yone kgwebo ya mohuta ono. Jaanong sa le re simolola ka 2016 re tsenya application ko BQA gore ba re heteseletso ya go operate. Mme kholomo wa gaetso, it was a painful exercise. It took almost 2 years because e na le dilo tse dintsintsi mo teng. You have to prepare the documents tse le gore ba di tlhoka. They visit site ba tla go bona gore mme gone a le na le equipment e leng gore ya tlhokagala. Ba batla go itse gore a mme gone ga o re o batla go offer-a a particular course or program, mme gone mo Botswana ga gona le batho ba e leng gore ba rutetswe go ruta that particular program. Yaanong go mo re feleletse re go kgona ba gaetso, mme yaka ke buile e ne e le seo se se boketenyana ka gore nna I remember ga ke na le bo I think bo 5 months ke tsena gone ko ILES ke thulane hela le response ya BQA ba dirile 77 comments ba re you need to address this comments mo gongwe ba le botsa ka financial policy gore la rela go 'ira madi jang la rela goreng. So there were lots and lots of questions tse ne ba di botsa, mme ka thuso ya Modimo and the support ya leadership ya ga mema mogwera le general secretary ra kgone because tota ne go tlhokana le madi mo gongwe gote nyakana ga e le gore na le ntlwana ya boitiketso ya bana le bogole go tshwanetse gore go bo gona le ya borre go na le ya bomme go tshwanetse gore go bo gona le label go kwadile gore nyame go supagala gore e ke ya bana le bogole. Dilo tse e leng gore ke gore gongwe re ka ditsaya gore di motlhomme morago ga tshokolo yone eo ka November 2017-21 ba boela go rona to say nya melele le le ILES re itumela tiro e dirile miano re ka lera re le gato la ntlha la accreditation le le kgonne ka go di siame policy staona di siame jaanong re tsena mo legatong le le latelang la tsone di program gore yanong e be e le gore tse le batlang go di offera le re bolele gore na le dithuto tsone tseo di bidiwa bo mang di ya go rutwa ke bo mang ba go ruta ka tsela efe ra dira jalo ene ya re ngwaga oneo ka end of July be ba boela ko go rona ba lenya mme we congratulate you, you have been successful, we recognize the programs tsa lona di le 5 tse e le gore ke short courses ke tsela gore le go lemogela ka kgannele ke ne ke bua ka leadership go batla letsogonyana ka gore go farologa jaanong be ba re ha yoneteseletse yone ya gore jaanong re ka simolola go train. I'm happy to say re setse re simolotse, we had our first training 3 weeks back e ne facilitatewa ke mme o mongwe is an ILO instructor o bidiwa Sharon Wakeford o ne a tsile go traina bangwe ba lona on principles of collective bargaining. Tota e le gone go tsweledisa mosepelo wa rona wa go improve industrial relations mo lefatsheng la Botswana le gore ga e le mo ditirong e be le nonofetse gore ko gore le ka kgona gore le itse ditshwanelo tsa lona. I'm saying this because one of the courses that we offer at the college ke fundamentals of employment contract gore ga e le ko gore o le mmereki o kgone gore o itse gore the agreement that you have with your employer what does it entail in aling bikarolo jwa go keng bikarolo jwa mo hirikeng this homo se ka re ka sele ba ile go mo go nyenyane me go kotlana thata jaano rena le tsone thulaganyo tsa mohuta one ke tsela gore homo sa go helo seng ka se supa o sa go beisa go helo ke gore motho ona ka botsa gore mme yana ke le lokola bopeo ke le molobatsi ke dira jang gore ke swele what we normally do re ntsha mokwalo o yang go bopeo to say as ILES we be running a training ya mohutao ka nako ya gore jaanong the union yone ke yone e le gore yanong tlabe e decider e lebelela gore mme need ya bone e ga kae e be e le gore yanong ba ka invite ba invitang rona tiro ya rona ela ke gore e be re facilitate gore training e diragale ke tsone tse e le goreng re ntse re se dira sa bo helo ke gore re na le boeteledipele bo bošwa ko go yone college ya rona again I think it's something se e le gore it speaks to you know leadership gore when you have a strong leadership you know you've got to we tumele gore ba tla nantse ba batla gore ba be batho ba tsontsong gore ba eteng. We have recently employed Re Shandukani Thabang who is our new executive director at the college and ke bua yana ke itumetse because Thabang is someone who is highly experienced how we are going to trade union. He's former president of Bosetu. He's served more bargaining council. So we've got the head where the whole witi sasidira. And like I said, Rona at the college, Ritumel like Lutata, me ketela hori, Ratlana Ritzella, really inform Makase, Pese Lohosta, Setla, Koronaili, Dipeto. High level at the United Poso, Ketenhata Fling, Haliki, Ketabunti, Kile Halahorenka. Ke ka lara ba ke tsela gore a bona specific thing ke di hetse ba ka isu mo tsamaiso. Thank you very much.